nashukuru Mola kuniweka Kenya, nchi nzuri yenye mandhari ya kuvutia. Toka pwani hadi bara, wapendeza wametameta. Nitakulinda, nitakuenzi daima Kenya.
Kiswahili, hakuna matata. You my motherland and I love you.